laba laba ku daro marka libin gaarisho haddan labtaba la kaco xaqayga kuwii la sadayo antayda qabaalin gaxano haaha malito laba laba ku daro marka libin gaarisho haddan labtaba la kaco xaqayga kuwii la sadayo antayda qabaalin gaxano haaha malito
Sugan baan ahay nin doonaya loodi kariin